Kanyagwa murasana n'umwanzi mukamuhasha agatangira ry'amagambo ngo nabanyarwa nabandi ngo ni Uganda ntibyashoboka ko bari abahungu batumarira basoda mumesheje agaciro mu ndeme izina yeee noro kivudu